ndakutumia masi zinini mbele ndakutumia tawe masi maji gai buffalo zinaikimbiza boy.
Ona mlimewaraunda, ona paka zile zingine. Umeona?
Imagine.